waliaga wagezako kongeri obtonde wabono newamu zino zengeri obtonde wabono newamu amakolero ebiduka enimembi nokusula sanya kasasiro bwetegera obtonde wabono newa tufuna amagezi okukirwanyisa. That's all, Tony.